What's the luck? Kick bunnies. Inhlonipho, ngiyasikimncane wemhlonishwa. Yangisolisa, iningathi ungihamba nempimbi. Angiyagezwana ke, shesha u-change iskin. Usheshe ungidedele, ngidelele lo bitch isiphelele. Asidingi no bitch, asifuni labantwana ababizwa ihabli. 1, 2, 3, usemabhodleleni wami. Akusukunyanya, amahloni wona aphi. Labantwana abancane abasabi. Awubheka, awudoshi kuphela mzali. Azobona umntanakhe, ukuthi ujayiva. Ngithi biza umamakhe, azobona umntanakhe, ukuthi ujayiva.
Besiphansi kwetende, tekhona liqhule ngeyifebe. Yeah, lomntwana uqwele, futhi uhamba namagenge. Yeah, bizu mamakhe, bizu babakhe. Bizi outyakhe, mfana noma mngani wakhe. Bangifuni number 072, ayingadlala 076. Don't call me Blade X, ngoba mfana sengishintshile. Igama uphofu mfana mina sengidlisiwe.
Bizu mamakhe, azobona umntanakhe, ukuthi ujayiva. Ngithi bizu mamakhe, azobona umntanakhe, ukuthi ujayiva.